Vibe Nation.
Kitabu changu, dhahabu yangu, uwe nyota yangu, nawe ukasema mkweli wangu, mtaratibu wangu, nawe ukasema utokimbia.
Ujua ming'oa na Peter.